munsi haheze imyaka ine tuvuye mu matora. Amatora yatumye nk'abigenga dushobora kuyajamwo icyo gihe abantu benshi bakaba barashimye programme twashize imbere ingene twategekanya inyubako z'igihugu ibyo byose tumaze kubona ko babishimye twaricaye tuja hamwe twese n'abandi maze dusanga ntidushobora kubibandanya tubisangiza Abarundi mu ntumbero y'abigenga kuko amategeko y'igihugu yaramaze kwerekana yuko abigenga badashobora kuja hamwe ngo bagire intonde tuboniraho kugira umugwi mushasha ugiye kuyaga politike burya nako Abarundi bamenyereye ko umugwi mushasha wa politike nk'umugambwe uza ugwanyira ubutegetsi ariko cyane cyane icyo tugiye kwihatira twebwe nk'umuvukano la fraternité des patriotes neza tugiye gushira imbere kwigisha kugira ngo tubishuri yo kwigisha ingene iby'igihugu bitunganye ingene igihugu gishobora gushitsa ineza ya bose maze nuno munsi abarongoye ni baba babikunze bakabikoresha ku neza ya twese batabikoze naho abaruka abazozejo bakazobikora mbega uno munsi Burundi bugeze hehe tugira amahigwe ko abarongozi b'iki gihe badasiba kubivuga baremeza ko igihugu cy'u Burundi kiri mu ngorane bakavuga ko kibuze amahera y'agaciro bakavuga ko hari byinshi bitameze neza ikasa gaseseshwa muri abarundi benshi barafise bibariza uno munsi uhereye mu bintu by'ibanze baravuga ko haburi bitoro nivyo bijanye byose ugasanga ibiciro byaraduze uno munsi hari abakozi ba leta kenshi usanga bari ko aridoga bipfuza guhembwa neza bakifuza no kuronka uburusho turabona bari mu hijya no hino babura ifumbire bakabura ingene bifata ikabakarira hari abadandaza babura aho bakura ibidandazwa bakabura amahera y'agaciro aho basuma ikabikana bagora ingene babikora hari abakiri bato benshi cyane babura akazi bakarira mbega ayo marira yose twebwe tuyita ingorane ihigo niyo abuza abantu benshi kubaho neza uko bipfuza twarabikongatanyije byose turicara dusanga burya ingorane ni imwe gusa muri iki gihugu izo zose ziriza abantu si izo ngorane ingorane imwe nyamukuru ni ukutagira uburongozi bw'agaciro bushingiye ku mutima w'ubuntu mu gihugu no gushobora kugira ubwenge gushobora kurema imbono ya kazoza ituma igihugu gishobora kuba cyiza kigasangiza abacu amahigwe none ivyo byokunda gute niho tunibutsa n'abantu yuko bakunda kutubwira ngo mbega umunyapolitike mushasha yobazanye iki nk'uko umengo bipfuza ko yoba ari umuntu yarimye afite iciyo areciwe canke yoroye tunaturiya a yozanyira utumwanya tutwo kujya abantu nk'uko abikwira bereke ko hari ico yakoze ikanamba uno munsi niho dushingira tugira tuti reka tugire cacigwa twibutse abantu ingene tugiye gukora maze batahure igihugu cacu tugihe amahigwe cipfutsa uburundi tubugereranya n'igiti igiti kinini nyacane igiti c'umutumba kigera kure igiti kidashobora gusenyugwa n'isegenya igiti kidashobora gusenyugwa n'imbeho canke imvura uko zoza kose igiti gishingiye imizi yacu kure cane mu isi hamwe icoza cose coshobora kucihanga ntigikoroke ngice igihugu twibaza ejo nahijya ejo ico gihugu kikagira abacu kikabagaburira kikabahaza mbega ico giti kiba gishinze gute ico giti nkuko muzi ibiti byose bigira imizi iyo mizi nayo twebwe dusanga ari wa mutima w'umurongozi turiko turarondera mbega abo barongozi twiyumvira abo barongozi bagaciro tuvuga baba bashingiye kuki bashingiye cyane cyane ku bintu bitatu arivyo twita twebwe ngaha ubugabo ubushinga ntahe n'ubuntu akenshi abantu bashobora kubihatanira aho kubifatanya nk'imizi y'agaciro y'imico y'imigenzo y'u Burundi ngo babitahure ubwa mbere ku bugabo dusanga bigaragaza abantu bafise ubwira bagakunda ibikorwa bakagira n'igishara ivyo tubonamwo la passion kwibaza ati mbega ejo haza no hagira gute umuzugira kabiri ari wo ubushinga ntahe utwereka ugushobora kuvuga ukuri ukumvikana n'abantu maze ubwira kabiri bagashiraho ubutungane hamwe bumva yuko umuntu uwo ari we wese batamutunganyirije bitabanezera abo bantu bagira ugutwi bakumva abandi maze ugutahurana mu gihugu bikiganza bigasasagara umuzi ugira gatatu ni uw'ubuntu nawo nyene ufatira ku bintu bitatu ari byo gushobora gukunda abantu kumva yuko ineza yabo ikuraje ishinga ubugira kabiri bagira ikibabagwe bagatahura abantu maze bakabarana nabo bataza barabarishaguza ikigira gatatu bagira umutima wo gusangira ngiyo imizi tuvuga ifatiye mu buzima bw'ubuzima bw'abantu mu gihugu cacu muri kahise kacu mu mico n'imigenzo yacu hamwe bagira bati urya muntu ni mwiza urya muntu ni gitangaza nivyo biza gukosorejo aho tutabona abanyapolitike baduga badudubiza bavuga ngo uryaje kurondera iki uryaje kurondera iki kuko bamuzi umutima wiwe iyo mico tuyisanga mu buzima bwacu kuva tukira abana aho dusanga tugira tuti abantu beza mbega baroye he nico umunyapolitike muza bishobora gushingira ko nabo bantu beza mwese muzi gushingira ko twogira tuti mbega ibishasho no musi bije nibiki iyo rero dufise ico giti gifise mwene iyo mizi murumva neza ko ejo kidasenyugwa n'umuyaga sigiti habaga akabaye kose ingorane z'ubwoko ingorane z'imfungurwa ingorane z'inzara n'ibindi abantu bagacanamo iyo mizi ituma ico giti kidasenyuka ni bwa Burundi rero nico ca giti twari ko tuvuga Burundi buhagaze ku mico n'imigenzo ishingiye kure mu kuzimu imitima y'abantu igatekana kubera abo bantu iyo rero dufashe iyo mizi y'ico giti dusanga ari kimwe twita ishingiro koko ry'igihugu ico bita le fondement d'une nation naho ifatira maze igihugu bakagira bati kijya gihugu ni igihugu c'abantu bafise ivyo bazi n'ivyo bemera uwo mutima wabo bantu urema abarongozi b'igitangaza ni ba barongozi dusanga bashingiye ku bice nka 90% bamwe bazira ibiturire bakazira ububwe gito bwose kuma mama bivuga ugasanga n'abantu batekanye atsimba taje umutima wabo neza bashobora kugira neza bose ivyo bigaragarira ku gushobora kubona abantu baje mu mareta yacu bakaje mu namashinga amateka aho bagira amategeko n'amankego z'amateka bakaje mu nzego z'ubutungane batunganyiriza bose nabo bantu baje mu nzego zose z'abakozi ba leta batunganiriza ugasanga bari mu bamenyesha makuru nka kuko iwanyu bakaba mu nzego zose z'igihugu mu bajeje umutekano hamwe atamurunda kibabariraho yokiriye no kumutumba mutoyi hariya hasi usanga umuntu anezerewe no kugira ati hariho abantu barajwe neza ishinga ni neza yanje bakayimukorera maze bataje kurondera akazi naho politiki itandukanira iyabo bantu batagira ngo baje kubera baje kurondera akazi baje kwirongerera utwabo maze politiki kajamwe abo bantu bigitangaza ivyo rero ni bimwe tuvuga tuti niho hazi junja ry'igihugu ari naco kimwe bita mu gifaransa la souveraineté d'une nation igihugu ntikiba kikirabwa gusa nkica abantu buzuye ahantu abantu bacubaha kuko cubahiriza ababo badacinyiza ababo kuko babumviriza bakabatega amatwi hamwe n'umurundi abakure mu mahanga yagize ingorane abarongozi bagira bati mbega abana bacu bagiye hariya anye bariko bahogwa iki bakabiyumvira bakabakunda bakumva ko ari abarongozi kubera bagirira neza abantu iyo souveraineté rero y'igihugu ari naco twikijunja kirema ugushakana bwa bwenge navuga uwo mutima wabo bantu ure mu bwenge bw'igitangaza mutuma haza imbono y'igihugu ishikana igihugu kure abo bantu rero babarongozi nkabo icambere bafata urugezo rwa mbere rw'ubuzima bw'abantu mu gihugu twese turakeneye kubaho uko tungana uno munsi 13 dukeneye kubaho dufise ibiduhaza dufise ibyo dukeneye ubwa mbere babanza gukoresha amakori y'abanyagihugu bakashingira cyane cyane mu bintu by'uburimyi n'ubworozi no gukingira isi ivyo bintu ni ntahara nivyo biza nico bita itunga mpemburo igihugu caba gikenye uko coba kose gitegerezwa kugaburira abana bacu waba mukene waba umutunzi udashoboye kugaburira abana bawe nta kindi cyitwaza ushobora kuvuga mu isi kugaburira abana bawe ni ikintu gito gitegerezwa n'igihugu cacu kitaraje mu majambere nk'ubu kera kubami nta mabije yari ariho nta marita yari ariho mugaba barundi barafungura bakarya bagahaga maze amakimbirane akagabanuka n'ibyo twita itunga mpemburo gushobora guhaza abana bawe iyo rero igihugu gitwawe n'abarongozi bashobora guhaza bacu bariyumvira hejo haza habo bakagira bati reka tubahe ubumenyi kurya babwira bati akanyoni katagurutse nikamenye yo bweze amashuri araheza akaja ahabona abana bakigishwa mu rugezo rwose rwabo abize amashuri mato ayisumbuye canke ya kaminuza abize ubumenyi bwose bushoboka babwiga kugira ngo babinyishuye igihugu cyabo abo nyine bashira ahabona ingene babavura bakagira amagara meza ntibabe bankonyeri batazishobora kwararondera ni hamwe biyumvira abari mu ngorane za mu gihugu cyabo nk'abana cyangwa abageze mu zabukuru ugasanga ico bita sécurité sociale cyarategekanijwe ico gihugu mu rugezo rw'abantu usanga gifise ibyo cipfuze maze abantu bose bigahakaza byinshi muri ugerugezo igihugu kigatekana ndega mwe nabo barongozi iyo bamaze kugira mu rugero bigenda gute abo bantu bose baronse ubumenyi butandukanye ni bamwe baca baza kuzana ibikogwa remezo by'igihugu bimwe bagira bati n'ama engineers iteye ubwoko bwose maze wize utuntu na tukenyi akaronka cyakora igihugu naco kikabirongerera inyubako abijanye ico bita engineers ite nk'ubwenge bw'abantu bikadugana cyane cyane n'ama infrastructure mu gihugu akenewe kugira ngo abantu bose bamenye ico bakeneye n'ico bari kwararondera usanga rero iyo mwakujije abaganga b'igitangaza mwarubatse ibitaro by'igitangaza amakungu bose bakaza kwivuza iwanyu bazanye iki ya mahera mwipfuza akinjira mu gihugu usanga babigisha b'igitangaza byatumye kubera mu bafise mwaragize za kaminuza z'ibitangaza abantu maze bakaza baje kwiga ngaho iwanyu bazanye amahera y'igitangaza kuko bazi ico baje kuharahura ibitangaza byose by'aba ingenieur batandukanye usanga barakoze igihugu gisa neza ibisagara ugasanga bisa neza byose abantu bazi wanyu bazi shobaje kurondera ntimuba mu gihunga umengo nimwe muja kurondera byiza handi iwanyu birahaba bakabisangaho kubera ba barongozi b'igitangaza babiremye ivyo bintu bituma yamabarabara urudandazwa ibintu byose bikoresha kubera ya makori y'abantu biza bikazana igihugu ciza gisa neza ejo baba kiri bato barondera akazi ntibaba bakirira ivyo bintu byose birema akazi k'igitangaza bikaza kurema umwimbo w'igitangaza kubera bamwe bize iby'ubutare n'agataka n'ibindi byose bikazana amahinguriro y'igitangaza kuko amahera y'igihugu akoreshwa ngo biboneke abarundi baba bake ugasanga n'amashyirahamwe arabura abakoresha kuko bose baronse akazi bose baronse icyo bakora maze n'umunyamahanga haje ugasanga araronka icyo akora nivyo biza kuzana umwimbo w'igitangaza byose bikaza gusahiriza wa mwimbo mpemburo maze ibishoka bikaba bindi mugashobora no kuha abandi mushura mu mahanga ya madolari akuzura bimwe byitwa ingorane ejo bimwe byariza abantu hose bikaronka inyishu cha gitoro mukacigurira naho cyo duje igiciro ntikize kubatera ingorane bamwe barizwa nakazi bakakaronka kuko bazi ingene byagenze bamwe bose bibaza ngo bakeneye umushahara uno munsi barawuronka kuko ikigega cy'igihugu kibomboka kigamera neza abantu bose mu ngorane bari bafise ugasanga baronse amahigwe ubwo nigo bita urugezo ruhanitse muri cya giti kimwe cyari gifise imizi nk'aba abantu kikaduza umutumba kubera abantu bafise agaciro kizana ibyangombwa byose mu mashami yabo nk'ivyamwa by'igitangaza igihugu kikarema kikaremuruka abantu bakagikunda bakagihurumbira ngici igihugu twibaza gishobora guha amahigwe abantu ico giti kumwe nyene camuze imbuto zishobora gukorokera mu kuzimu zikanaga zikamera abashoboye gushika hejuru kubera ineza y'igihugu barakoroka hasi bakarima ya mashyirahamwe atandukanye ya societe civile bakaza basahiriza ya leta mu byitagishoboye gukora yo nyene abashoboye gukoroka nk'izindi mbuto baza bashinga amashyirahamwe y'igitangaza amashyirahamwe y'urudandaza n'ayandi arema yandi mashyirahamwe atandukanye ugasanga societe privée mu Burundi yarakuze yarateye imbere maze igihugu kikabomboka amashyirahamwe n'ibitangaza bikaza ngivyo ibirema igihugu kuko igihugu ntigikizwa n'ibishobisho igihugu gikizwa n'imbono y'igitangaza abantu bicarira bakarema barundi kazi kugira ngo ivyo bikunde hakenera imigwi y'igitangaza ishobora kubikora mu buzima duciyemwo haravutse imigwi myinshi muri iki gihugu imigwi yagiye iraboneka kubera ishavu bamwe bamwe kubera bagira bati uyu murongozi ntatunezereye reka tureme ingufu zo kumutembagaza abantu bakari mutugwi kubera ishavu mu myaka 60 ishavu rikaduga mu myaka 70 ishavu rikaduga mu myaka 80 ishavu rikaduga hakama havuka imigwi ihuriye ku ishavu inzara ikaduga abantu bashonje bakarima imigwi mbega ivyo birashobora kurema imigwi y'agaciro ishobora kuramba nico gisigura igituma imigwi ivuka ejo igasambuka twese dutamari tukibaza ngo abarundi bariye ishano nyabaki nta shano bariye imigwi y'agaciro ifatira ku bintu bitatu bihambaye cyane. Ivyo navyo nkuko mubizi ni icyiyumviro gitangaje gishobora gushika mu myaka 200 abagishingiye ko badashobora kuryana. Kuko babona ko icyo cyiyumviro kiruta ubuzima bwabo kizosigara n'abuzukuruza babo bakagisanga. Icyo cyiyumviro baraba n'ingene gishobora guhuza abantu bose bakagihurirako. Ubugira gatatu baraba ingene gishobora gushikana amahigwe yabo. Ni muri iyo ntumbero uno munsi tugira tuti harakwiye gushinga umugwi mushasha w'abantu bafise icyiyumviro cyiza. Uno munsi ntituri ngaha kugira ngo dutere ibisokoro abari ko baraturongora ikadu. Twaje gushinga undi mugu w'ishavu ngo twiyamiriza abantu bamwe bose baduhaye icyo bashoboye kandi turabibashimiye. Buryo umuntu mu buzima aguhica afise kwizera ko aguhica adafise ni ndoto idashobora gushika ni no kumurenganya. Umugwi mushasha turiko turarema dushaka kufatira ku neza y'abuzukuru bacu ko muri ngaha mwese abenshi muracari bato mbega abana bazo bavuka ko ku ma generation nk'atandatu honyene mu myaka 20 ibiharuro birerekana ko igihugu cacu kizoba kiba n'abantu barenze miliyoni 25 bazobaho gute tudashobora kubahembuza imfunguro bazobaho gute mudashaka kubaha akazi bazobaho gute canke bazoba barahunze bose. Umugwi ugiye kuduhuza numugwi wo muri kazoza kadasanzwe twese twumva tuti abana bacu bazobaho bafatanya amaboko abana baba barongozi bose bigeze gutukana yingwe abana babo bakaba muri iki gihugu batekanye banezerewe. Icyo cyiyumviro nico mwese mwifuza nivyo hariho abashaka kuno munsi baronkinyishu babukwi nabukwi mugabe iyo nyishu iboneka kandi ntirashoboka. Ni muri cyekurota ibitugoye biratugoye kandi nifuje muri umwanya kubahumuriza reka gutukana reka kwandagaza abandi tubatahure. Iki gihugu kimaze imyaka irenga 30 hafi 40 kitemvestisa na hamwe mushaka kiro nk'inyishu zikorotse ziva mu icumi. Igihe dutahuye ko ico cyimviro gishobora kuba iremezo ejo kizotuma abantu bagihurumbira hamwe bose maze twese uko turi hano turi kumwe twumve yuko abazogihurumbira tudakeneye kubashira ku igitsure uguhuza abantu bigeraho usanga vyoroshye kuko abantu ntukenera kubacungira ubabwira ngo cangaha cangaha. Ni bimwe mubona mu migwi itandukanye aho bakubwira bati bagushire ku iparati bakaguha impuzu bakaguha inkofero kugira ngo witandukanye n'abandi bakagucungera ijoro n'umutaga bakubwira ngo cangaha cangaha. Icyiyumviro cyiza kigituma abantu bacungerana bose bacemera kuko kizana ineza yabo yaba n'ababona buzukuruza babo hanyuma bagashira ubwenge hamwe bose bwa bwenge bafise bagira bati bwa bundi y'amahigwe turashobora kuyashitsa. Nguyu umugwi w'igitangaza twifuza kitwazanye umugambwe mushasha nta mugambwe mushasha ubaho ariko harashobora kuba ibyiyumviro bishasha bihuza abantu bikabagira beza gusumba. Ntituje kurokita abantu ngo nimuva hamuje ngaha mugabo dushaka ko muduza agaciro ku buzima bwanyu mwiyumvire muti mbega burya twahora twiyumvira ingene igihugu kibaho canke mwari mwibaza yuko ukwisuma mwo bishobora kubatuma mubaho mukagira igihugu cyiza. Barundi kazi mu kurangiza nifuza yuko twese hano abashoboye gushika hano na cyane cyane abamenyesha makuru aribo twateguriye kino gikorwa kugira ngo mwumve icyo twifuza. Izi nyigisho tuzozibandanya twifuza ko zigera kure cyane mu gihugu maze abari mu gihugu bose bashobore kuzumva abari mu mahanga ku mugabane wa Burayi mugabane wa Amerika wa Aziya wa Oceania ikana muri Afrika nyene mudutunge mudufashe bazimenye. Politiki irigwa politike z'ibishobisho byo gutembagaza abandi politike n'ubwenge bucugwa kugira ngo dushikane ineza ya bose. Tituje kugwanira ubutegetsi tuje kwigisha ari naho nahereye mvuga nti abaharubu nibadutahura nibakira imigambi bayikoreshe kuko izo tugirira akamaro nibatabishobora naho turiko turari mu gwaruka abakiri bato bazovyiga kandi ejo bazabishitsa. Mu Kirundi bagira bati iwabo wanyu kuhashikana na nyokorome mwese ngahanda bafashe nka bamarume muri ba narume ba FPI uvukana mushasha w'Abarundi la Fraternité des Patriotes neza turabasavye iyi nkuru muyishikane kure maze twigishanye tutahurane izi njyane zabaye mu gihugu zihagarare kuva uno munsi niharambe Burundi niharambe umuvukano tugira amahoro. Thank you.